na obi were fi na wamfa mogya no bia nsra hɔ na sɛ ɔsɛe bɔfoɔ no bɛse a ɛfie no jewfoɔ na ɛwɔ mu deɛ nyame ma na ɛwɔ mu deɛ because the home didn't have the mark of the blood. The other side is that Sophia wins. A Egypt for fear. Not mistakenly. Even though they are Egyptians, but they are going to be saved. So their salvation was not dependent upon being a Jew.
No.
It was dependent upon having the mark of the blood. Yes. Hallelujah. Mr. Wunyan said, do you have the mark of the blood? Do you have it? The mark. And some moji. Aponjini moja.
Apotiana.
Bodom ni moja.
Bela.
Se jamu ni moja.
Kano tembo lajio.
Se unenki moja.
Kachina lajio.
Yade sina punene.
Kano kato ye.
Ano kura di mkoje bae.
No kura ke wema ba.
Se ano kura di mkoje bae.
No kura ke wema ba.
Kampua di mkoje bae. No
kura ke wema ba.
Argentina. Yesu Kristo moja.
Yesu Kristo la.
Damine nge kambi ni mu.
Kaka puti kope.
Enti mi nye ye.
Enti ya helo.
Eno na ju ye.
Eno wane.
Na ju ye mu.
Eno teke mu no.
That blood.
Na kanale.
Was pointing to the blood of Jesus.
Na miye to e Jesu na e to.
That will be said one day.
Aya wa fati a Jesu biko.
Amen.
Amen.
Menkenka ya miya se mu. But I'm going to read very soon. Oh yes. Mumba yankenka ya miya sam tiya. Mi enza de yantu azu. Korinto fuwa uma.
Kọ́tọ̀
bí
àwùrọ̀ ẹ̀.
Yẹ nkankan yìí mú dunum.
Wọ̀kẹ́lẹ̀ mi gbé àmúnyẹ́wá ká ẹnu mọ̀.
Mẹ̀rẹ̀kẹ̀kẹ̀ wá santi twi Bible nù.
Lọ́kọ̀ ká ni ẹ̀
àtàntẹ́. 2 Corinthians chapter 5.
Kọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ti ẹ̀yọ́ tó ẹnu mọ̀.
Verse 15.
Mi jà ni má ká ẹnu mọ̀.
Yankopọ̀ wá sàmsẹ̀.
Ìmọ̀ yẹ wọ̀ kẹ́.
Na owu yẹ máa wọ nyinaa.
N'ego ha bẹfẹ.
Ama wọn a wọte ase no antena ase ama wọn ho bio.
Kọ́ni mi náà bẹyọ abẹ́rẹ́ ìṣẹ̀mọ́ àbẹ̀yẹ dán.
N'ebo n wọtena ase ama di owu yẹ.
Ṣàbẹ́ ìṣẹ̀mọ́ àmọ́ni gbọ́dẹ̀.
Na ọ̀sọ́rọ̀ yẹ máa wọ.
N'ẹ̀sìn àmì.
Na owu yìí máa wọ nyinaa.
N'ego ha bẹfẹ.
Ama wọn a owu yẹ máa wọ no.
Kọ́ni mi náà gbọ́ ha mi.
Wọntena ase ama wọn ho bio.
Abẹ́rẹ́ ìṣẹ̀mọ́ àbẹ̀yẹ dán.
N'ebo n wọtena ase ama di ọdọ wọn.
Ṣàbẹ́
owu ma won na osoro ye ma hallelujah
amen
na ye kenkan ba ko a ewo ye bana no enim no nka ho hebrew fo won ma no
wa ka ni obi a wo lo o
hebrew fo won ma no eti ba ko
hebrew ga wo lo choko mi
ye kenkan yi mu ba ko na
wa ka 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 ku ko no
o yankopon wa tete no
nyimobini woni bena bia mie
onam emre hudu oso
ejom kita soto ano
eni su hudu oso
kasu soto ano
kasa kire yen
niko wie
ejanu
jabe
edifu onu mu no
barote
ena edi ekire yi
na gbe na mi le
okasa kire yen
edi ojo wo
ewo oba
ye bi
wa ye no ade nyina odidifu o
na fe ni fe ye ni ye no
onam ne so
na to eno
enso eye emre santin no
ka to be ani no be
amen
amen
tete bri mu no
be ma bia mi e
onyankopon a
jadu mo
okasa kire yen
na mi e chowo
e we janum ɛne adiyifoɔ no mu no ɛna ɛdi akyire yi wakasa kyerɛ yɛn ɛwɔ ɔba no mu excellent ɛno akyɛn ma nkyerɛ yɛn sɛ saa bere no yankopɔn kasa kyerɛ wiase anaa ne man a ɔfa odiyifoɔ bi na odiyifoɔ no aka nsɛm ɔsɔfoɔ no aka
nsɛm
na sɛ ɔwie
a
odiyifoɔ no ma obiara mɛhunu sɛ ɛnsɛm a ɔbɛkaeɛ no ɛnyɛ ɔno ara ne nsɛm nti ɔka nsɛm no wie
a
ɔse sɛdeɛ awurade nyankopɔn ɛduru bere bi a ɔse ɛna onyankopɔn wasam ɛbaa me nkyɛn
ɛduru
bere bi a ɔse na ɔbɔfoɔ a ɔne me kasa a yɛre
no se
so they made it plain that the messages that they were printing the messages that they were presenting were not for them it was for God ɛyɛ nyame asɛm then Jesus came yesu baeɛ
no
ɛna ɔka kyerɛ wiase
sɛ
moses ka kyerɛ mu sɛ obi bɔ wo sum a yɛ a wo so bɔ no sum bi na
mese
yesu kasa wie
a
he didn't need to say thou sayest my father didn't need to say thou sayest my father he is the father himself
the father himself
he is the word himself and your kasa or say truly 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 I say no kware no kware me ka kyerɛ mo sɛ he didn't need to say thou sayest the father God's last word. Hallelujah. Over some time now. Na me pre ahwehwɛ nsɛm bi fa Easter. And I've been able to get a few.
Ni drone na sɛ few ho no.
Ebia winnim ne dada. But let us remind ourselves.
Ani ogana kai wo.
If we say Easter abeye Christofo afa she kesie
pa. Easter abeye Christofo bitro be.
Dey won won boni say.
Na gbero ti ko je.
Mi asifo yina.
Dey bi fe.
E di Easter ni.
Ado Easter na ko.
Now, say we are here ye wu Yesu be mu no.
Na kete na fo Yesu omine.
It was a Roman world.
No be a Roman be a
sɛ yɛka sɛ na ɛyɛ romfoɔ man a na neɛ yɛkyerɛ ne sɛ yɛwo yesu baeɛ no na roman empire no was in power and they ruled for 500 years na
ɛnumuɛna
wɔde easter no baeɛ 27 years after Jesus had gone so Easter started
27 AD
na biribiara na ɛfa Easter ho no was arranged by Rome
na fia no kɔ Easter here Roma bi ne kɛmase
adeɛ bi a ɛfa Easter ho bia na wɔhyehyɛ ɛwɔ Rome hɔ
ne fia kɔ Easter here Rome ajɔ apɛto
bɛ ma ɛfifiri
na me bi a ti kɔɛ
ahahane
ɛgbɛlɛ
nti akuafoɔ ani agye
akuafoɔ amenya bi hyɛ
nti it was a moment of joy
na ti mi hyɛ be
now the first day of April
premiere
wɔn mo tu ne din sɛ
ame obi akɛ
a day of fun making
bɛni akɛ show yie
ɛno na
nani
obi bɛ ba ho nkyɛn sɛ
ɔba mo akɛ
ɛ anɔpɛ mi kɔ chairman hɔ
chairman hɔ
na chairman se
chairman kɛ
me ba me nfrɛ wo mɛkɔ sese
yɛ chairman no bɛ bɛ kɛ bɛ jɔ
no ne nipa ne di mirika
ɛ mo wo foyi
na ɔkɔ chairman
hɔ ɛ chairman si a
ɔ chairman mi si o sɔfo paaki si
ɔba kɛ paaki si o sɔfo paaki si
kɛ ɔsɔ wusu wusu sɔ
de kɛ sɔ ɔkɔ chairman jɔ no
chairman se
chairman kɛ
paaki si
paaki si
mara anɔpɛ mu hu
nu ne nɔ ne kɔ paaki si yɛ ko
anɔpɛ mara mansa
na ne bi nu kɛ kɛ kɔ
Ni bene jina wa.
Kaka mwendo wa sibi o.
Enye ni yao.
Entole.
Se ya dada anu.
Aka lekele.
Enye ni ya.
Entole.
Nemu.
Simo.
Ni onusube ene se.
Nemo fe diake.
Onusube pese.
Nemo fe diake.
Obenye ubi.
Nemo nemoko.
Na kwa ye ne sa.
Nemo fe lebulu.
Inti ye freno a day of fun making.
No entole be na ke show ye.
Anase.
Anabe.
All Fools Day.
Be a bulu a be.
Anase. Anase.
Anabake.
April Fool Day.
Every Fool Day.
Na ye ni anum francophone
for nyambe francophone bi e
won work and say April fish
after April fish
yan ye kan say April fool
okay April fool
ye ni anum francophone
French bi e ke
April fish
April fish.